azụzụ atụrụ dayọsis anyị kwee n'aka, ị na-adụọ pH ilozo handset gị ma pii kiri ya cash ka egwu ma emeela anyị transfer.
Manager.
Special for old boys, I am specially packaged. Ọmọ ojukwu ka ọ na-aga.